Zimbabwe has fled a hospital before a coronavirus test. Now, Zimbabwe has no confirmed cases of the coronavirus, but a man was tested in a hospital, absconded that test, and fled the hospital altogether. That is according to our authorities from that hospital.
Namadango. Dinka hendera zanga Disana mende nalibire tumapulani Tango kumana iwendi ine Ona ndiku sanja mapulani Kuno ndiku mbali baby tili ya wili Ndiku tita mfundo manifesto Komandika ngolo wa muboma lako Sinza tula panzi udindo Otuta boma samale pera madameji Koma ulendo uno akumana nazo Ndiribe chupani ine independent